Hadija Fatima, ya Fatima Nurani, ya Zahira Zahirani, ya Fatima Nurani, ya Zahira Zahirani, Umma Awwal Mu'minin, Uparasurin Al-Amin, Umma Awwal Mu'minin, Uparasurin Al-Amin.